只能是跟那个什么，肯定没什么关系。
哎呦天！
你见人家玩火了，一天学带你还厉害，哎呀，赶紧啊，别把一下拿不要侮辱没？
赶紧要干活
去。你赶紧没有事。啊，赶紧回去给洗面，我今儿让不搞好了，你给我五百几。
给你五百几，给我几？
百几不一天加都给你打汤圆，我去洗。你给哪了的？哪了都敢多加，不给也买，看让文姐也多加一些，我为你好穿。
嗯
嗯。对吧？对不对？所以我们后排敢买一件，可能会给洗面。
OK。不管买一件改服。
今天我敢买就敢买吧。
嗯。
再改一洗面。你我在帮忙，找人去洗福利家务。阿爸那户也找了么么子，
家务真的麻烦。哎，一个。
那户我该洗福利吧？
嗯。Ni si ducha yakita ke iyo za yemi omo iyo za ka yemi aka yebi ebe ko gen omo iyo za ka yemi
iyo me na we na onye ye ari si oro ko da mana agbe obi ba ye bi e mana icho ki design ya ye nwere ike tichite were mma ya cha anya otu a ko we nye onye anwu ihe ocho ma design do shi we cho ya ta do otu a ke shi emi e
okay ken ka ke je me
Una tani.nke ntinyere n'akụkụ ya wuru ume ọpụpụ ngwọ ka eji ahawacha anya wee na-eji ya nke njiduzi adụ ọ na-ahụ ngwọ ka o sikwe wee fụta anyị nwa na-akpụchakwa anya werie na-akpa ana m egbu azụ o nwere ha nke mkpara akpa ọkara ihe ngwọ ka ọwụ wetagodo unu nye ka ọwụ ka esi eme ya bikọsi ihe niile ahụ ana m eme ya
eso
ofe a na nna atụ ego ego ahụhọ ma na-eme ya na-emetụ ya mma anọ n'ime obodo mana onye nọ n'ime ji ma ọ bụrụ ọgụ igbo chineke na-eme na ọ kacha ha m n'ihe niile mana e nwere ebe ọ ka m atania nna abụ abụ atania ihe bụ ihe m ji egbu azụ ana m akpị akpa ka esi egbu azụ ọ bụrụ na mkpacha anya na ọ bụrụ na udu mmiri ga mkpachacha anya ntinye ọnụ tinye ya agbịnịkọ nruo na mmiri ga-echigbu onye mfụta ụtụtụ ana m egbu azụ na ụdị nchicha ọ na atania ka ọ dụ nke a kpọrọ nkụ ha bụ ndị paha na nkụ ịwụ ha ndị mpa aka ihe a aga m ewere mma kpụchịcha anya dịka azịza wee nwayọ wee kpa anya ka nshichu ya Oh, the other one is here in the Cavan and Tanica. Push now one day, get it. Push your apple.
Okay.
A poor dog. Hm. I know a kind of camp, but I have an antibema for you. You are gone, I've been unfortunate China. You have a Tanya. Now you hear come for Chadi here. Kek and Giabu didn't go about and do me the room you was. So, I'm going to try and work with you here. She said, I'm not here. I'm going to put that as well. Where would he have the head of the Japan? She was. So, now I know what I said. I'm going to go out on the cross. I'm going to be in the middle of the day. Now I'm going to go out on the cross. But where you're here, maybe they're not.
Okay.
I can't go out on.
Dad.